siwezi peke yangu bwana na aja nawe na aja nawe Yesu
Amen.
have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have